hanos ni mu na eku ekugide gi eku ye banye na mbo wa gwa ebe nile onye ka no bia na olo nwe onye obu na pata government ayi na eku bu customary government all the under the law all the recognized by the law of the land ayi na re mi ta na ezu ezu ayi na re me ifi wu na kwadoro
Identify yourself with the government, customary government of Biafra. And my instruction on your plan, my name. Okay, I want to know if any guy had you, Pumel. Oh, yeah, behind you. What if I have worked on a job? Biafra was even a job, well, madam. Then I do a contract and this year. So I call to one Nigeria, why one Nigeria, why on a court today? Maka nwa di lega. So ni ba ju ena se kai ku elo opportunity abu no. Onye zo su nezo. Onye abu na mali fo ga eme ka Biafra government we so si di ya mebe. Maka na nsogbu adi go ba. O no go di lo. E na ju ye onye ga ajua. Ni ma afu. Nya, ndi ba ri ma woke ma wan. Onye aru na afu bu ada. Ada ba ri go si Biafra abu. Onye na amọ glass mo wan.
Ozo mo. Ni Biafra se o tole gi. Ụmụ Igbo sịkwa ntọrọ gị. Mana ofu ihe bụ ihe na-agbagwoju anya na ihe na-agbawa m obi. Ọ bụrụ na ọ Nigerian government official nọ ebe a, mkpọcha ma na-eme. Ahụ na-eme onye agata onye aga. Achọrọ m ka anyị wee nwa ekpere anyị nwaanyị Igbo. Maka na ndị Igbo si onye ọbụla kpọrọ ọbịa mkpọkọrọ. Ee? Kedu ihe a ga-eji eme? Agbataobi were ekpo ntụ. Achọrọ ọ bụrụ na Igbo onye Igbo. Ọ bụrụ na Igbo onye Biafra biko kwanyere onwe gị ugwu, kwanyere ala nna gị. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ maka ihe ọzọ, ọ na o nwere ndị nna ya lụrụ ọgụ. Gbaa egbe for 3 years, even more than that, for the sake of freedom. Ọ na-aba na-ekwu okwu Biafra dịka ọ bụ ihe ọfụ. Mana tupu atụnye m na azụ maka na esi n'ewu. Aga m aga ngwa ngwa ga kpọlite otu onye in the person of Ali Enugu Nweke Ndubuisi.
Ụmụ Igbo ekenem ụlọ. Ndị be anyị ekene ụlọ. Biko ifebutela anyị ebe a tata bụrụ na nke nwanne anyị nwoke nwunye ya rapụ. O wutala anyị n'obi. Mana ka ife anyị ga-emekwe anyị apụtago ụwa. Na-edu Chukwu si wee chịa. Enwere ife ọzọ anyị na-ekwu na-abụrụ na ọ bụrụ na anyị apụtara m ihe anyị na-eme kịta, ụmụ anyị ga-ajụ anyị ajụjụ. Si anyị, ka anyị ma anyị ife anaghị aga ụlọ ọkụ maka ihe mee na anyị ekwuru okwu. Ọnya maka anyị ji wee kwụrụ ọtọ wee na-ekwu okwu wee sị na ndị nna anyị fa anụgo ọgụ, nụọ ọgụ egbe, nụọ ọgụ mma. Mana ọgụ nke anyị chọsịrị ịnụ kịta bụ ọgụ nke ọgụgụ isi. Ọgụ nke anyị gụtara n'akwụkwọ. Anyị abịa nụzi ọgụ mma na egbe. Ihe anyị na-anụzi ọgụ bụ kedu ụzọ anyị ga-esi mee ka ọ dị mma. Enwere ụzọ ọzọ a ga-esi mee ka ọ dị mma na-abụrọ ine n'ikpe iwu obodo kwu. Dụka nwaada si wee mee introduce, ọ financial administrator, onye na-akọwa maka ego, etu esi achụta ego na etu esi enye ego. Mụ na-alụgo n'ebe a na-enye ego na Nigeria for more than 14 years. Ihe a na-akpọ bank. Alụgo na bank for several years. So ọ gbagwojuru m anya ụdị akwụ ndị be anyị na-ata na Nigeria. Enweghị ihe ndị be anyị ji atala akwụ ma ndị na-anwụ anwụ after si n'ọchukwu bụ n'ọchukwu ma onye ji mụọ ma n'ọchukwu. Chukwu achọrọ ka anyị na-ata akwụ ndị be anyị. Ọ maka na ihe adịrọ mma. So ọ bụrụ ụmụ ya na ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyị na-anya etu obodo ga-esi dị mma, ị wee kwu na enwere etu ọzọ obodo ga-esi dị mma ebe anyị nọ. Na-abụrọ ịmalụ na you must have freedom. Ọ bụrụ na ị nwere freedom, freedom na-eji ego egote ya. Ụfọdụ n'ime mmadụ na-asị
on a every freedom, and when I had a side, and when they are neighbor, or by any limit, I don't know. Una mara na mwade mo ni dia no ogu ebuga bi from uno ogu nke si di other one buga bi ufodu ni ime mwade na uno uno ogu maka na e grand rock enwe uno ogu ya aga asigi deposit 100,000 naira ma ni were 100,000 naira to deposit e si no mwade bolo ogu na village eje we boss nwe bi ya aga asigi so so 10,000 naira abugo mo onye maka na were 10,000 naira doctor emetori aga. Oh, my finance up, I live. But over there, actually, has it. Nigeria will be in there. It will have our insurance, health insurance scheme. It will health insurance scheme. What would you need to go? So, some maca need a better half again now, but doctor will treat you. Imamu. I know about that. I mean, I China, Nigeria, only seek a family more. But easy wire or go over the evil. And where can I open the corner or the India? But no cock or ever. You want to have a loan? All the work I see. You know, I have run down.
Biafran Voice International. Bo Oyala, Bo Chinedu Assos Peters. Chinedu Kelendi Bo Wagino.
Biafra Queen. Obo Kondi Biafra Neba. Ndi Biafra Neba. Nkoru na Zamunu. Biafra Queen.
Yeah.
Oda Roda. Biafra Queen.
Yeah.
Ndi Neba Oda Neluru Lono. Ndi Neba Oda Neluru Lono. Ndi Neba Ora bundia usa Biafra Queen. Biafra Queen. Biafra Queen zone. Afambu wa ngadi asu viti na Peters. Membu no oge na mekubu no oku. Issue ya basalu Biafra. Abro ya la wani oku e de bonu no oku. Biafra abro e group. Indigenous people of Biafra is our national identity. Many of you are ignorant that before Nigeria was created in 1914, Biafra have been existing. Obezioku? Lord Luga decreed Biafra in 1914. Ndenna Naira or Lord Luga decreed it, yeah? I don't know if you can do Biafra tutu a great Nigeria without our consent. That is alone, but in Nigeria is an illegal entity in the first place. Listen, all many of the Kulokadas now we are engaged in intellectual freedom fighting. Now we don't want to build a Maroho. You can never be free. The United Nations lay out in 2007 under the rights of indigenous people to be free. All over the world, including where we are, the United Nations in 2015, last year, when Abambowa, now how Tinaka support what the freedom of indigenous people of Palestine to be free. Now United Nations shatter. Now, while Abena Nigeria here, indigenous people of Biafra have demonstrated that we are Biafras by indigenous identity. What does that mean? That we have been existing before Nigeria was created. That is what
God made us in business, normal. And because of that, everyone about the customary government of indigenous people of Biafra, it is under the law. Let me tell you, Nigeria were four sources of law. Nigerian law were four sources. One of all, Sharia and customary law. In case of law, statutory law, the National Assembly. In case of case law, Ghana after court, they were after court judgment and broken this law. Oh, because of the Kikewe, the constitution, and the answer to the establishment and about Sharia government, and nobody challenged them. But the customary government of indigenous people of Biafra have been established under the law, and Nigeria has not challenged it. And to demonstrate that further, Biafra sued Nigeria federal government to court to exercise their right for self-determination. Even the Biafra is illegal because I have never court. It is only a legal entity that can sue or be sued. And because of that, that gives Biafran people what is called judicial immunity. What is happening in Nigeria is just because that we allowed our agitation to be piloted in such a way that only discourages our people to identify themselves as Biafrans. But that is coming to an end because a new wave of sensitization is coming. From Voice of Biafra PBS Channel 1, we have our station here in Biafra land, in New York, in Germany, and in London, and it's still spreading. What we are telling our people at home, you should not be afraid to identify yourself as an indigenous person of Biafra. And we are taking this suit to the international court because we have all the papers on what it takes to take it to, because Nigeria can never give you independence from Nigerian court, we know that. But that singular demonstration by going to Nigerian court, because that is international standard, that before you can sue any country, you start it from there. That is the law, that is international law for you. So, in our world, all of us are defined and no one else is as simple as that. Independence, I don't want independence as streets. And they want independence by hanging flags on the pole. Independence has a lot to do with international politics. Because some of so many countries that will fall to Tukurata, that Biafra will never rise. Do you know why? Because they know that if Biafra rise, Africans will stop migrating to Europe to work for them for free. I studied in UK. I've been in the UK for complete 5 years. I slaved in the UK while studying. Now, the funny part of it is that now they are going to go to the UK, how many scholarships from their government will have you? Oh, my God, I'm going to go to the UK. That is what Biafra is bringing to an end because they could say, in Biafra, Africa died. But I'm telling you that in Biafra, Africa shall rise again. That is the message. So, only open up, pardon, here they are, man. Everyone here know, everyone the customary government. Follow here they are, man, on Facebook. Near on Facebook, search your Voice of Biafra, BBS, or Biafra Voice International, BBS, or the one. Or you got our website, www.ipobgovernment.org. That is the official website of indigenous people of Biafra customary government. All indigenous people of Biafra is a retired chief judge, Justice S. Ozobo. He is the leader of indigenous people of Biafra. All second year with Dr. Dozier Ikenife. And the secretary of the government is Brigadier General Joe Akizio. All Joe Akizio may not be in Biafra or may not have known the story of Biafra. So what we are telling you is that even the bias of the water, they draw how they are trying to go into it. I have to look at the bias. They draw the bias of the process of the Biafra. In fact, now the bias of Biafra are the Hakodi. So I am not as in a new bozo, get up to a real dream new bozoa. Ibo is part of Biafra. A job, Epic, Anan, a gala, I tell you the bozoa, and I get a little while. Bikoni. Pardon me, I'm not going to keep spreading like that because identify yourself, don't be afraid because you're legal.
Obonesi contact the customary government information and media department for further inquiries. Please call this number 0810-430-7522. 0810-430-7522. Biko, kachine kemezi ugu, dalu.
Please support Indigenous People of Biafra campaign for self-determination. We urgently need funds to do the following: to upgrade Voice of Biafra BVI Channel 1 from internet TV and radio broadcast to world-class satellite TV and radio station. Fund is needed to finance our suit for self-determination currently at Federal High Court of Owerri, as we are set to take the suit to International Court of Justice through our Legal and Human Rights Department, the Legal Human Rights Initiative. Fund is also needed to cover travel expense for our diplomatic missions to United Nations, African Union, European Union, and as well individual countries that are still sympathetic with our cause, while scouting for countries that will support this noble cause. Also, fund is needed to continue our women and youth empowerment program and as well community services. All these are capital intensive. 50 million naira is urgently needed to proceed. Our ideology hinges on applying the following: diplomacy, mass media, court process, both local and international, political means, and every other legitimate means of pursuing our right for self-determination in Nigeria and among international community. We say no to war in Biafran land, Africa, and the world at large. We appeal to you as a concerned Biafran, sympathizer, or even as a philanthropic bystander to assist our noble cause. We assure your donations shall be kept confidential unless you instruct otherwise. We count on your donation, without which we cannot proceed. You can donate through our finance department, Omo Afra Indigenous Development Association. It is a body corporate with registered trustees you can really trust, under the customary government of Indigenous People of Biafra, as administered by the Supreme Council of Elders. The account name is Omo Afra Indigenous Development Association. Account number is 1771-641158. The bank is Sky Bank PLC. You can also donate through our PayPal link via our website, www.ipobgovernment.org. For further inquiries, please call 080-3710-4017 or 080-3624-7812. Please add +234 if you are outside Nigeria. Yes, we can. Yes, we can be free. In Biafra, Africa shall rise again with the rising sun. Voice of Biafra, BVI Channel 1, giving Biafra a voice.
Africa, 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 yeah. Mama Africa, we cry for peace. Africa.
Ndibo, when? Yeah. When? Yeah. Where's when?